mwibuke ko n'uwo mukenyezi atarashikana imyaka 20 uretse ko ivyo yagirizwa bigoye gutegera amategeko avuga yuko atamukenyezi yonse umwana ari munsi y'amezi 6 ashobora gufungwa mu gihe atabangamiye umutekano canke ngo abe intambanyi kumatohoza ariko araba
la ibintu biteye kubiri nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo yayo ya 40 abavuga ko umuntu aguma ari umwere gushika habonetse urubanza rubaye ntabanduka bikanerekana yuko igipolisi muri izo manza ziba kiba kiriko kiratohozamwo kitabikora atawugihengamiye ahubwo kiba gifisemo inyungu runaka arabo bakumbure gishobora kuba kiriko kirakingira kiba
abo biza bivuga ngo Burundi ntibivuge abahutu n'abatutsi bizoca bisanze bigende hacho tuzokwisubira muri bya bindi hajya n'urushetari ariko ravuga ngo ntacu ko gwaruka ruzosaba bya bindi nagiye abona rero imbonera kure zirimo abahutu n'abatutsi ariko bahagarariye igihugu umutekano bakabona barazirikana igihugu uzi ko shetani yoryoherwa
ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banyunywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibikaniro vya misi yose twama tubatunganiriza muraziko tuba turiko turabatohoreza amakuru abariko aravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi namakuru abatohojwe neza amakuru atohozwa no mu gwa bamenyesha makuru banononsoye ivyo gutoza amakuru yanyegeshwe ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira naje nkayatunganya amazenga ya gushitsa ko idonido mu ngingo nkuru ano makuru ari buze gushamikira ko turaza kugaruka kuvyo abadaharanira ivyicaro vya politike batanguye kwiyamiriza ndetse banasaba yuko umupfakazi wa Thierry Kubwimana yaheruka kwicwa yorekungwa bidatevye ndetse bitabuko hagakogwa ibindi bintu bikomeye turaza kuvyumviriza turaza kumviriza ico urunani rw'abakenyezi ruvuga ndetse rugasaba yuko uyo umukenyezi yorekugwa bidatevye ngo kuko biraboneka yuko bariko barahonyanga amategeko y'igihugu byose turaza kubigaruka ko twumvirize ndetse tuze no kuraba izindi nkuru ziriko ziravugwa muri politike hari birabana n'inkuru ziriko ziravugwa kubirabana n'ubwicanyi buri ko burakogujya nino mu gihugu bugakogwa n'abari mu nzego za leta hari abanywanye b'umugambwe CNL bafashwe barahagarikwa ku mvo zitaramenyekana bikavugwa yuko bo bariko baraburizwa igufuka ndetse bikavugwa yuko harimwo n'abashobora kugirirwa nabi canke bakabugwa irengero nk'uko vyama biba igihe cose abari mu nzego z'igipolisi bagaritse abantu muri ubwo buryo navyo turaza kubigaruka ko twabigutunganirije mwito nito ndayishimiye Varisito asubiye guhamagarira imbonera kure kwama azirikanuye amagambo ndayishimiye ajije gutangaza ati ubwoba bamwe nubwo ndayishimiye we wavuga yuko abatipfuza imbonera kure ari abatipfuza yuko igihugu cotekana ndayishimiye turaza kumviriza amajambo amba yavuze kumwe n'izindi nkuru zose twagutohoreje ntakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuzikurikira murano makuru sangwa kaze munywanyi wacu we ubana natwe kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro twamata gutunganiriza nimba utarafyonda kuri subscribe canke sabone wafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya ube mu bambere ashikira abari ngaha mu Burundi mwese ndakengurutse ndakengurukiye ku banywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi igihugu cibanyi ca Congo, Tanzania, Uganda, Rwanda abari je nino ku mugabane wa Afrika mwese ndabaye ikaze cane ndahaye ikaze kandi we munywanyi wacu twumviriza uri ku migabane y'amakungu ya kure namwe ndazi ko muri abanywanyi bacu tudatevye reka dutangure nano makuru kwari karavugwa cane ijya nino ibirabana n'ipfungwa ry'umupfakazi wa Thierry Kubwimana avundiye mu munyororo mwibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa yuko yagize uruhara mu kugandagura umugabo wiwe bamwe hari ico bavuga ndetse bivugwa yuko arakarenganyo bari karakorerwa batanguye gusemerera bamwe batanguye gusaba yuko leta yoca irekura uyo munyagihugu ngo kuko ivyo ari karagirizwa rakarenganyo kandi bagasubira kugaruka kunyifato y'igipolisi cagiriza abantu ivyaha batararenga.
Uwo mukenyezi yarahohotewe cyane kandi iryo hohoterwa rica rifata n'ikibondo ciwe gifise amezi abiri gusa. Mwibuke ko n'uwo mukenyezi atarashikana imyaka 20 uretse ko ibyo yagirizwa bigoye gutegera. Amategeko avuga yuko atamukenyezi yonse umwana ari munsi y'amezi 6 ashobora gufungwa mu gihe atabangamiye umutekano canke ngo abe intambanyi ku matohoza ariko araba. Ikindi giteye amakenga no kugeneye igipolisi cihuta kumwita umwicanyi ataburenganzira kibufutiye kuko ubucamanza nibwo bufise ubwo burenganzira bwishimikije amategeko ukorerako. Ivyo rero bigasa no kubwira ubucamanza ingene bwokora subwa mbere ivyo biba arico gituma twosaba igipolisi c'u Burundi kwikubitagashi. Ubucamanza nabwo ntibukorere kugitsure. Ico twaturamenyesheje nuko iryo fungwa rya Krista iteye agahinda n'inkota icumiswe mu ruguma kandi tubonamwo igifungo cinje.
Yero ni ibintu biteye kubiri n'ubwigenge bw'ubucamanza, ni ibintu biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo yayo ya 40 abavuga ko umuntu aguma ari umwere gushika habonetse urubanza rubaye ntabanduka. Bikanerekana yuko igipolisi muri izo manza kiba kiriko kiratohozamo kitabikora ataho gihengamiye, ahubwo kiba gifisemo inyungu runaka. Ari abo bakumbure gishobora kuba kiriko kirakingira ikibaba canke ari abantu kigomba kugirira nabi. Nta nzego rero z'igihugu zari zikwiye kugirira nabi abanyagihugu kanaka kubera imvu iyi canke iriya. Ico gituma rero twasaba yuko uwo mupfasoni yafashwe akaja kwerekanwa nk'uko yakoze ivyaha. Umupfasoni yonsa, umupfasoni akiri mu kigandaro, bomurekura ivyo bamukurikirana kuko bakamukurikirana yidegemvya kuko ntahari ko araja n'umuntu azwi afise urugo afise ahabarizwa. Twasaba rero ko arekurwa co kimwe n'iyo miryango yo muri za Burambi muri province ya Rumonge, aho abantu bafatwa umwana umupfasoni bakamufata bati mutazanye serugo ntibishoboka. Cane cane ku buhoho hariho n'umuntu bafashe bakatangura kumwerekana ari muzima hahera umwanya bakavuga yuko bahejeje kumwica. Iyo ngendo y'igipolisi rero igayitse niyo yatumye dusohora ubwo rwandiko kugira ngo twiyamirize iyo ngendo duhamagare n'abarundi bakurikiranire hafi bose ibintu ingene biriko biratera imbere mu gihugu cabo.
Rero ndahakarara Nzimana yari arimwo, Colonel Nzimana yari arimwo muri ntuze muri delegation ya leta. Immediatement Nzimana acavuga ati je simbo rigituba twabandanya tugwana kandi twaramaze kuja mu biganiro, ati je muri regio ya gatanu ndahagaritse dutashe hajya kuri raundi heze. Nagiye mbona abasoda banje bo muri pesi wanje bazanya amashu n'ibitoki ntimubikuye ngo muri pozisi. Nzimana arambwira ati jewe namaze kubwira abatwara mu batayo bose muri senkemerejeho militaire ko tudasubira kugwana, gushika ambwira ngo we nasanze nguri umukuru nguranduta ngo mpa umukomanda rejo abari we tuza turavugana. Komanda rejo yari urya General Nyamugaruka Dominique niyo yari komanda rejo hariya muri sivi. Bacha baravugana neza emwe twari dusigaye duhana gaceri kwe twagiye kugira seserofe yarabaye. Mwumve rero ingene Imana yugurura, mwumve ingene Imana yugurura abantu ikavuga iti nuvuga Imana jewe ndiko ndabiraba. Yari yaravuze ati Burundi nzobukiza kandi nzoca mu muhari witwa CNDD-FDD mugatwebwe ntitumenya na kimwe ubona ugenda gutyo gusa nababwiye ingene twayinjiyemo atawutumiye uwundi ntawarokrita uwundi duhurirayo duca turigira nta muhuza. Hanyuma gushika aho bivamwo bikaba urudavagi duca dushika i Bujumbura abahutu n'abatutsi twese turi kofondi muri CNDD-FDD. Abanyarwanda bitwaga leta extremiste tutsi n'abitwa leta extremiste hutu bose twese tugiye mu runani rumwe rw'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo bintu mwabyumvaga rero kuva bwa mbere wamengana ingwano y'ubwoko none yahindutse gute irava mu y'ubwoko bice biba ubumwe nuvuga ni imana yakunze urumva rero aha nari ndiko ndababwira ni historique kuko mwebwe ni mwebwe musigarana igihugu ni mwebwe basamuragwa b'igihugu ni mwamubona hajya biruka kubonera ko ntumugire ngo abahora ikindi bavuga bati basi bigabo byazanye ubwo bumwe ibi bigabo biza bivuga ngo Burundi ntibivuge abaho turabatutsi bizoca bisanze bigende hacyo tuzokwisubira muri bya bindi hajya n'urushetari ariko ravuga ngo ntacu ko gwaruka ruzosa bya bindi nagiye abona rero imbonera kure zirimo abahutu n'abatutsi ariko bahagarariye igihugu umutekano bakabona barazirikana igihugu uzi ko shetani yoryoherwa hari abavuga bati mbe bizosaza ryari bijya bigabo bigende hanyuma duce twikwiganza tugarukane y'amacakubiri tugarukane bwa buhimi nico gituma mwebwe mutegereza kubimenya kugira ntimuze mubisubiremo mutegereza kubimenya umuntu azobazara mu macakubiri mu mugwanyi hakirika ataratera n'intambwe imwe abarundi turabarundi tugize umuryango umwe w'abarundi nta na kimwe tugasangiye nga muri Burundi mwarabo ngenera bagwanya amakoperative cene mubwira ikintu cy'amakoperative gahe cyari kihari ngo amakoperative ni muyareke nayo umugambo uri ku butegetsi none ko bumbona bari ko bararya bavuga ngo hari uri mu mugambo uri ku butegetsi gusa iyumvira abantu bagwanya ngo zikabagwanya n'iterambere barase ko abantu tugira urunani ngo tuje hamwe dukorere igihugu cyacu hajya mwibaza ko ari bya gusa bavuga bati none tuzosubira kubavangura gute ko umuntu aho barose ibyo ibibahuza ko barose ibibahuza by'ubuzima tuzosubira kubavangura gute bazogabura imitahe bizogenda gute ubu rero reka igihugu naco kiduhuze abe umuvyeyi wa twese hari abahora bambaza bati none nk'ibi bya leta mvyeyi wabivunduruye naje ntahonze ntaje ntabyonze nagiye mbona wicu ko nyine imana ishobora kuba ariyo yavuze iti Uburundi ni cyari kimwe n'umuryango umwe ufise no kuvuga umuvyeyi umwe n'impetso imwe